Bonisa ubukhulu becande obunobude bungu-4y kunye nobubanzi obungu-2y ngehlobo le-monomial. Into esizayenza ngoku yintoni i-area yecande? Yi-breadth ephindaphinde kunye ne-length okanye ubude ephindaphinde kunye nobanzi. Ubude bethu ngu-4y, masibhale ke area izasinika ubude uzawuphindaphinda kunye nobanzi, masibhale length yethu ngu-4y izawuphindaphinda kunye ne-breadth yethu engubani ngu-2y, masibhale 4y phindaphinda 2y. Into esizayenza ke ngoku sizawutshintsha ihlobo sizawukwenza ngalo i-multiplication ngenxa yoba ndifuna mna impendulo yethu ibe ngehlobo oluthile, ibe linani elizawuphindaphinda kunye no-y. Mandinibonise uba ndithetha ukuthini. Izawufana le nto noba ndibhale impendulo yethu ibe ngu-4 ozawuphindaphinda no-2 ozawuphindaphinda kunye no-y ophindaphinda kunye omnye u-y. U-4 ophindaphinde kunye no-2 uzandinika impendulo engubani ngu-8. U-y ozawuphindaphinda nomnye u-y ngokwe-rules of multiplication yethu fanelekile asinike impendulo engu-y squared. Nantso ke impendulo yethu yokugqibela ngu-8y squared, nafuthi i-monomial ngenxa yi-term e-1.